Hey! Baby, can you drive?
Nothing.
I'm sorry. Look, tell this car to me. Una indoor.
Oh, that's on a tall.
Oh, ish. Where? It's a do-do.
Nope. That's on a tall.
How? Because I'm do-do, yes?
Ish. Sis, in the loop, me, please. Sis. Since it's shalala. Aye, since it's. Aye.
You sure, aye?
Aye, since it's shalala, be hang around the easy, nala. I need to notice your figure clean down. To me, pin day. I was also enjoying my whole lead. Got a sis. Oh. I was also enjoying my whole lead. Zomfone, Lukulu, and I. In a sober maggie, man. Yes?
Yeah, action.
I will see. Hey, it's in Perry, who thinks of her and the car, the best thing I appear before Babaka William Sebenzin. Ngiqala bese ngiyaphepha before baba kabuye emsebenzini. Ha, inkululeko. Awu sisi. Hayi, ithi ngibheke ukuthi ngizopheka neqala before. Yish.
Action.
Awu sisi. Hayi, ithi ngibheke eqala before ngipheke ukuthi ngizophekani. Awu sisi. Hayi,
awu sisi.
Awu sisi. Hayi, ithi ngibheke ukuthi ngizophekani and kumele ngisheshe ngipheke before.
Man, action.
Awu sisi. Hayi, ithi ngibheke ukuthi ngizophekani before ngipheke ubabakhe. Yho, ngibheke ukuthi ngizophekani before ngiqalisele ukupheka. Engazi unkululeke buye emsebenzini.